E tiwi, kei te matua Māui tētahi tauira o tēnei pakanga mō te wai. Ka are te wai o te awa o kā rewarewa, tata ana ki te pā o korongata, e rere ana i tēnei wānei. He ai ki te iwi, ko ngā mahi ahuone, te take. A kei te hōhā haere rātou i te roa o te tatari kia kitea he rongoā. Kei a Aroha Treacher, ngā kōrero.
He kāpata kai o mua, he wāhi mō ngā tohi iriiringa, he oi nāe nei, karekau.
Me te tiro atu ne ki te wai, karekau te wai rere. E te mea nā ko te nuinga nei i tango mai ngā wai.
The state of the water reflects the state of the people, and when we have a dehydrated waterway, a degraded waterway, the loss of water, so too do we have a loss of cultural identity.
I te tau kua hipa nei kua matapaki hia tēnei kaupapa i te kaunihira arohi o te matua Māui me ngā hapū.
But we will continue to ask the regional council to come and work with us, but work through our solutions, not the other way around where we have to work with them, work with their solutions.
Kua kapi katoa ngā raihana tango wai o te riu hopu wai o Karamu nei, arā ko te kārewarewa tērā. Nā reira tētai te kaunihira arohi o te matua Māui ki te whakai ki tahi atu.
So what we need to understand is how much is climate driving this, because that might mean that even if we reduce all of the groundwater takes, all of the irrigation in the area, that the stream still dries up. And that's where we need to look at other solutions, such as water storage in the catchment or augmentation from deep groundwater to keep the stream flowing all year round.
I whakaingoatia e te kaunihira tokorima ngā kai komihana taiao kia rongo i ngā tono. He oi kārea no he whakataunga kia putai.
So the policy that the commissioners are considering at the moment has as a starting point all of the existing allocations to be reviewed, and any water that's been allocated which is currently not being used will be taken off the irrigators.
He nui a mātou whawhai mō tēnei whenua. Karekau he rau e mena kia haramei na kia tā mātou na ki te whawhai i te take mō te iwi katoa. Āwhina mai nei a mātā.
Inā e nei kua noho maro ke tonu te awa nei, inā ka whairongo a rātau katoa kia rere mai anō te wai. Aroha Treacher, te karere.